Reka ndabaha ikaze mwese mwama mudukurikirana kuri Indundi TV ni muri cha kibanza ciza arena uguma wumva karaoke y'abantu badasanzwe ni wahishikira ndazi uzogira byinshi ushobora kuyaga ndetse na cha kinyobwa ndetse na bya bindi byose biryoshye nga kuri arena urahawe ikaze uno munsi turi kumwe n'umutumire wacu washa kwibaza ati uno munsi twashimye kuvugana nawe kubyerekeye iki niyahe mpamvu twashimye yuko aza kugira icyo tubwiye mu baririmbyi benshi dusanzwe dufise ngaha mu gihugu cyacu reka tubanze tumuhikaze n'amahoro
ego n'amahoro
ni Josdy asanzwe ari umuririmbyi na cyane cyane mu mugwi question g ibyo tutazi bindi kuri Josdy nibiki uretse yuko tuzi yuko ari umuririmbyi
je ndi umuririmbyi hama ndakora nibindi bintu nyene ndaje no muziki ya umuntu asanzwe nyene ya kawaida
Josdy uno munsi haciye imisi mikeyi muriko twibutse umuhisi Soso Kei ari abana bavutse ubuvuba batamenye amateka ya Soso Kei washaka kutubwira gato ikunkuru za Soso Kei abariko baradukurikirana batashoboye kumubona batashoboye no kumva ibintu byiwiwe ahantu bashobora kuvyumva
ya novuga Soso Kei yari umuririmbyi w'umurundi kandi umuririmbyi akunda akazi kiwe ya novuga niwe umufundateri w'umugwi question g ya sokey meshura muzi mu ndirimbo ziwe za kera akoranye na black yakoranye n'abandi bariri nyene batandukanye ya niwe sokey n'umuntu yarafise objectif nini ya mu muziki w'u Burundi ya
uno munsi turiko turamwibuka ku byo yashoboye gukora hari abashaka kubibona ati hariho ikintu gihari cyane cyane nko kuri YouTube dushaka gukubitiraho kugira tubone ibikorwa byiwe
muri YouTube ushobora kwandika YouTube ya question g ushobora kubona ama audio video za sokey ya kazi kiwe ushobora gusanga muri YouTube n'andi makuru nyine ushobora kwandika no muri Google kwandika Soso ushobora kubona n'indi ma information ajena biography iwe ukeneye kumenya ahantu igiye byose ushobora kubibona muri biography iwe iri muri Google wanditse Soso ya
uno munsi muriko murafata kugira mushobore kubandanya mukuza rijya zina rya question g nibiki muriko murakora kugira ejo n'ejo bundi na wazovuga ati abona hasize na babikoze nkuko nari ndabyiteze
ya twebwe n'umugwi question g tubandanya dukora mbgawo ingorane kubera benshi bari mu mahanga ari bari mu Bushinwa ugasanga Terry West kenshi usanga ari muri voyage zaheza Dubai za Uganda ili soso nuko nyene ugasanga tu je na perhaps ni kenshi usanga tubonekanga kugira tukuru igikorwa cy'umugwi tugora MP cyari tugora gato ya mbgawo question g irahari ni family vraiment ni family question g
uvuze ko muhari tukubitiye ku rubuga rwanyu tubona indirimbo muheruka gusohora imaze nk'umwaka ibikorwa cyane cyane byo kuririmba nuko bari kure muko mubitegura gute kugira dushobore kubona wa muziki nyene nk'uko nyene question g twayimenye ku muziki
ya ibyo bizovana n'umunsi bagenzi bacu bazoba bari mu Burundi niho tuzosubira kandi gukora akazi ka question g turi hamwe mugabo kuri je mbandanya ndiko ndakora ndafise akandi kazi kashashe ndiko ndategura mugabo karasohoka mugabo mu minsi iri imbere niyo nzo panga ukuntu nzogasohora mugabo ibintu byose biri très bien ya
ngo uretse ko akorera mu mugwi wa question g asanzwe afise nawe indirimbo ziwiwe twama tuzibona ati nawe nyene umengo hari haciye iminsi umengo hari agacerere ni giki cyari cyabaye
agacerere ari ibintu ko ndapanga kuba ndafise abantu bamfasha cyane mu muziki umuntu witwa Ngama Emmanuel n'umuntu witwa Mugisha Carme ari mu Bwongereza n'umuntu witwa Willy American ari muri USA ndafise abantu bamanura bamanura nk'ino nusore indirimbo zanje ya ari ibintu narindira kuba bibe neza ama akazi kanje kazoboneka mu minsi iri imbere ya
nuko ngo nagacirire mugabo ngo kagamije yuko yarafise ibintu byinshi ashobora gukora kugira aduhe bishasha ubuvuba rero tukwitege kwiki nka Josdy
ya Josdy Yossi indirimbo yanje iri mu nzira indirimbo yitwa si sawa ya nara audio video izo za munyuma nagize featuring n'umusani onganye ni Burundi akomeye cyane ya umusanire muri top kuri umwanya yatora kunye igikorwa kiza cyane gose musiri imbere izosohoka ya
utarashima ko umuvuga iti
oya iyo ni surprise y'abafansi wanje ya zumvuga muzomubona indirimbo ni yasohoka ya
kuvyerekeye umuziki wacu uravye abakoze kera n'abariko barakora urabona yuko hariho tuvuga ati hariho akarusho ko abakoze bwa mbere n'abakora ubu
difference irahari kubijaye ningene kera abandi ku muziki ningene ubandika ya difference irahari nubwo niyo terambere ya kubera ntuguma mu bijya nyene umuziki uguma uravansa bukabuke abandi basindi bakaza indi generation ifise nindi ifise na force yo gukora nacu cyitse motivanye ne cyaturonga motivation natugume dukora kubera duteze umuziki w'urundi imbere ya
uno munsi hari abaririmbyi benshi bariko barakora kandi bagakora neza Josdy umuririmbyi ubu avuga ati je ndabona uyu kweri n'ibikorwa ariko arakora ejo n'ejo bundi azotuma uburundi tumenyekana mu makungu
wa mbere no vuga Mr Champagne je Mr Champagne kuri je ni umusanje mbona akora akora cyane gose nabandi akora akora cyane mugabo Mr Champagne arafise umwete wa atari vraiment ya
Josdy no munsi niyo turi kumwe yatubwiye ibikorwa byiwiwe na cyane cyane kuri question G twavuganye ku munsi tariki 26 kwezi kwa 11 2026 niho twabura umuririmbyi yarasanzwe abishoboye uko umwaka utashe muhora mumwibuka mbega murabona yuko abaririmbyi bandi bashoboye gukorana bashoboye bahora babashigikira muri ico gikorwa
baraje kudushigikira ya ndashobora kubabwira merci Big Fizzo yaraje kudushigikira nabonye Master Lenzi DasQ abaririmbyi benshi ba producteur na Itizo Andilere abaririmbyi bose Shan Queen ni benshi cyane bose baraje kudushigikira n'umugwi Lucky Boys umugwi wa Soso wa kera witwa ni Family Lucky Boys baraje muvuga ibintu byabaye neza ya très bien ya
ibintu byarabaye neza mugabo nkuko yari fondateur w'umugwi hakaba hariyo n'abandi baririmbyi bari kumwe uno munsi turiko turabona Perapsi turiko turabona Afro abo bandi babaye buhebe umuziki canke niho bari
Perapsi mu mugwi
Perapsi ari hajya mu mugwi bagitangura question G Perapsi Afro mugabo harayandi mazina tubona hajya ubu tutakicumva ivyabo mbega barahebye umuziki canke bari mu biki
ya sino shuba kubimenya paske bari mu kubera ibintu by'ubuzima biragoye usanga bari kurangayika nyine ku bintu by'ubuzima usanga bafise amafamiye mugabo ngira bose barahari bari bien bari mu bindi bintu nyene ya
kuvyerekeye ko bakibaho bobo baracariho
ya ego kandi umengo barafise akazi kabo peut-être nimwe mukwiye kugira investigation kube mubenye ibyo ukorakora ya
wiciye kuri wewe turaziko tudoshaka kubarondera kuko indundi nivyo tujejwe tuba dushaka umuririmbyi wa wundi afite impano tumenye impano yiwe yagiye hehe reka rero kubwa Josdy atubwira akajambo kamwe na cyane cyane abakunzi biwiwe abagiye kurindira bishasha byiwiwe
ya icyo nubabwira babandaye badushigikira babandaye bashikira ko shenji Josdy Yossi ya nubabwira ko ya ndafite ibintu kudategura kandi ibintu bya byinsana mu misiri imbere bizotangura kuboneka yasino babwira umunsi mugabo kuko ndabipanga n'abantu ba supportinga n'abavuze ngama Emmanuel Mugisha Carmel na Willy American ya ibintu byanje mu misiri imbere bizotangura kugaragara nyene ya
kama hivyo kumalizia kula na kukunywa Josdy wanapendaga nini
ya mimi ni mtu wa maji
Nuko reka tugushimire wewe wafasha akanya ko kudukurikirana ikiganiro cyacu ndizera yuko niwakibona ucuha mugenzi wawe nawe nyene arabe umve byinshi cyane cyane muri byikahise na cyane cyane n'abaririmbyi babandi babibaza yuko bahoze reka ndakwifurize amahoro nongera ndakwifuriza kubaho utunganiwe ati ubuzima nibwo nyene uri kurarondera amagara nawe uyafise nikibuza yuko uronka amafaranga